sinzirara ngo mwibagirwe Ifirimbi ya nyuma y'ubuzima sinzirara ngo mwibagirwe
kugeza ku mwuka wa nyuma
I'm not afraid to die.